ndasubiye kubaramutsa duhere mu gisata cy'umutekano ku nkuru ivunaguye bamwe mu banyagihugu muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura baratewe amakenga n'ikiziga cy'umuntu w'umugabo atashoboye kumenyekana cyahambwe ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri w'indwi igenekerezo rya 11 Ruheshi umwaka wa 2024 ibyo bikaba byabereye mu itongo ry'abapfuye riri ku idigi rigabura uruzi impanda n'umutumba wa Kigwati ya kabiri amakuru atangwa n'ababibonye havuga ko icyo kiziga cyari gitekeye mu isashe nini atagahuzu cyambaye cyazanywe n'imodoka yo mu bwoko bwa Probox yarimo abantu bane bari mu mwambaro usanzwe bikavugwa ko bo bari abakozi b'iperereza ry'u Burundi babiri muri bo ngo bari bafise inkozo zo mu bwoko bwa pistole ayo makuru abandanya amenyesha ko abo bantu baciye bimbika inobwo bakoresheje amasuka bari baje bazanye baraheza bashiramwo icyo kiziga ngo cyari kimaze no kononekara mu ruganda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka Sadiki Ndaruzaniye umukuru wa zone Rukaramu cyo kimwe na sime wo butoyi umustantere wa komine Mutimbuzi kugira twumve icyo babivuga ko nari mpejeje kubivuga mu ntangamarara baratabarizwa n'imiryango yabo gushika ubu itazi ko baba bakiriho canke ko baba baragandaguwe abo ni bamwe mu bari bapfungiwe mu biro rikuru rya Mpimba bagirizwa ko arabagwanyi b'umuhari Hede Tabara muri kino gihe ariko bakaba batakibarizwa muri iryo bohero haraheze amezi atatu arenga mu miryango yabo bamenyesha ko bamenye ko bakuwe muri iryo bohero bagasubizwa mu iperereza kuborezwa igufa ariko ubu akaba atakayambuka abo ngo naho baba bakiriho bashobora no gukoreshwa mu yandi mabi atandukanye nk'uko umwe mu bo mu miryango yabo abifise ko amakenga tumwumvirize
itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka aho nabonye uwitwa Niyonkuru Gerard bamukuye mu bandi baramutwara mu Nyamiramabi bamukura mu Mpimba yaratiye muri pariki kandi amaze imyaka myinshi mu ibohero bamutwara kubabazwa itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene niho baca bongera baratwara Nkurunziza Egide na Minani Sakirine abo bantu baradutangaje aho babakuye mu ibohero babatwara nabi barabagerera torotire barabohwa muri dokimantasi ntituzi ko bariho ntituzi ko bakiriho ntituzi ko bakoreshwa ni ukuja gukora mabi gushika ibi tatu bakeneye kumenya iyo bagiye uwo bibazwa ni bararongoye ibohero rya Mpimba yitwa Serge batagira gikona nawe ngene yahavuye ahagarikwa ubu bakaba ari mu ibohero buri imwe mu mabohero ari mu Burundi rero turatabaje abo bana b'u Burundi bafashwe barafungirwa mu Mpimba babanje guca mu Nyamiramabi tumenye ibyo barimwo gushika uyu munsi n'uko bakiriho
abo bivugwa ko ari abarwanyi b'umuhari Hede Tabara bakaba batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda ari 19 ariko babiri muri bo bakaba bararekuwe Jamari Bizimungu umunyagihugu aba muri karitsiye ya Mutakura yari yafashwe bunyuruzwe ku muhinga mu munsi wa gatano heze muri karitsiye industriel hafi y'amasanganzira yaho bita kuri Shanike afiswe n'iperereza ry'u Burundi amasoko atandukanye yemeza ko afungiwe muri kamwe mu busho bw'urwego rw'iperereza muri hafi ya paroisse cathedrale Regina Mondi amakuru avaho mu rwego rw'iperereza hamenyesha ko aho Jamari Bizimungu afungiwe amagara yiwe atifashe neza amakuru ajyanye n'agateka kazi na muntu arabandanya navyo nyene nari nabiciye ku masonga komiseri Moyize arakaza abataziranyeganyega abandanya gutoteza abanyagihugu no kubakorera yandi mabi harimo kwica kubera ko abamukurira batamufatira ibihano ruhasha bivugwa n'umunyepolitike Leonce Ngendakumana higeze kurongora inama nshingamateka inyuma yaho uyo mukomiseri hagandaguye ku munsi wa gatandatu heze umunyagihugu Joseph Habiyaremye wo muri komine Kabarore intara ya Kayanza nubu akabaci degembya Leonce Ngendakumana hamenyesha ko bibabaje kubona ubujejwe umutekano w'abanyagihugu ari wabakorera ayo mabi umvirize
nta byinshi nuvuga ku byerekeye iyi nyifato y'ingendo y'uwo mukomiseri kuko yavuze ko byinshi yavuze ko amabi menshi yari amaze rero kumenyera wewe abona ko abisanzwe gutoteza abanyagihugu gushika mbere naho abaka ubuzima abona ko ari ibintu bisanzwe ariko ibyo birababaje cyane icya kabiri abamurongoye abamugena abamurongoye ibi byose bivugwa ko barabizi iyo baba abamuhana baba baramaze kumuhana na cyane cyane baramaze kumukura muri ayo mabanga kugira ngo ntagume abikora yisunze urwego arimo yisunze umugambwe ari mwe yisunze ko yubakingiwe aba yarahagaritswe kandi agashirwa imbere y'ubutungane ariko nkuko nako ndabivuga murabona yuko aguma yidegenza akuma atoteza abantu kuri yumva ruko ari guhiza ngirango abamurongoye nabo sinzi uko babifata ariko birababaje kubona umuntu ajejwe kubahiriza umutekano w'abanyagihugu nuko atabakaje gari mu gihugu akaba ari gukora mu n'ibyo bintu abamugenye abamurongoye bakaguma babibona nk'ibisanzwe birababaje kuko bari tuzi ko ibyo twasezereye byo kuntu ari umukambwe umwe rudende byaheze none baba iracyari ingendo icya gatatu ibisigura yuko abantu bashingwa amabanga bamwe bamwe na cyane cyane nk'aba bari mu nzego zije gucungira amahoro n'umutekano abasirikare abapolisi biboneka ko bashingwa amabanga batazi neza batumba neza amabwirizwa n'amategeko y'igihugu.
Naho Sengenda Kumana haributsa ko igihano cyo gupfa cyakuweho mu Burundi agasaba ko ubutungane bukora. Dusubire dutege yompi umunyepolitike Naho Sengenda Kumana.
Nguye yategerezwa kubazi neza ko nyine umukomiseri ashobora kubacira n'imanza abantu. Ushobora gucira imanza abantu utazi iby'amabwirizwa n'amategeko. Yategerezwa kubazi ko hariho ibyirizo byatowe n'umugambwe akomokamo. Muna amashinga amateka rigategwa ko umukuru w'umukuru w'igihugu yihaniza rikihaniriza birikihanikiriza igihano cyo gupfa ibyo ategeka kuba bizi kuko birahari ariko ngira ntabyazi cyangwa birenga ko abizi yinde siguro umuntu yo yongeye ndo yo ntumbero ni bimwe by'uko umutegetsi wese ahari haba muri leta haba mu gipolisi mu gisirikare mu bucamanza umuntu wese afata ingingo umutegetsi wese afata ingingo akayishaka akacayishyira mu ngiro atarabye abamukurira abamugenye atarabye amabwirizwa n'amategeko y'igihugu akavuga ati jewe mfashe ingingo iyo ko je nigeze kuvuga ati umuntu agenda akica abandi nawe arakwiye gucirwa urubanza mwene uyu mukomiseri ukuntu yigenza bijyanye n'uko amategeko atubahira amategeko n'amabwirizwa atubahirizwa bijyanye n'uko bantu bamaze kwigira ugabo bwigaba bijyanye n'uko abantu badahanwa bakoze imwe ibyaha abanyuzwa bagasesa gutunga igihugu bajye biturire abatoteza abantu bakabica bakabangaza bakabafungira ubusa aba bose ntibahanwa nicyo gituma abantu bacye bigenza mwene nuko bagira ariko ikibe gitebuke bujya hazushingwa inzego zuba hazikubahiriza agati y'akazi na muntu zubatse kwibahiriza na cyane cyane ubuzima bw'umuntu kuko ubuzima bw'umuntu nk'uko mwese ngadenekere yabivuga ni katihabwa umaze kumwica kamugasanga warihenze uzo mugarukana kundi
mwamenya ko komiseri Moyize arakaza bataziranyeganyega aho yagiye arakorera hose yahakugwa hari uko abanyagihugu batabaje kumabi n'ubwicanyi akora amashirahamwe atanu atandukanye y'abarundi hadaharanira inyungu za politiki yarayasohoye icegeranyo ahagaruka hanini kwikandamizwa rifatiye kukwaka ku nguvu amatongo abanyagihugu no kutagira uburenganzira bungana ku matongo hafatiwe ku gitsina mu kiringo cy'amezi atatu asozera umwaka uheze w'2023 mu gihugu cy'u Burundi ayo mashirahamwe arerekana kandi ko amabi yo gushurashuza ku nguvu n'ayandi mabi afatiye ku gitsina bibandanya byongerekana bikuru bikuru mu biri muri ico cegeranyo tubibwirwa na Danny Claire iratwumva
umuhari inamahoro SOS Docteur Burundi Force Bigiteka hamwe na Fukuze niyo mashirahamwe yakoreye mu runani mu gusohora icegeranyo c'ingene agateka kazi na muntu kagenze mu mezi atatu yahereje umwaka w'2023 nk'uko tubisanga muri icyo cegeranyo ngo biragaragara ko amabi akugwa kubera agakandamizo kaba twara kabandanya kibonekeza mu bijyanye n'ukunyaga amatungo hamwe n'ukunganisha ibitsina mu byo kugira uburenganzira ku matungo amatasi afatiye ku matungo avuye gukumirana hafatiwe ku gitsina biribonekeza cyane mu gihugu ibiza byunyungwa n'imico isanzwe ikumira igitsina gore nkuko tubandanya tubisoma muri icyo cegeranyo amabafatiye ku gitsina no gufata ku nguvu abakenyezi nabyo bibandanya byiyongera mu gihe mu bijyanye n'ihungabanywa ry'agateka gatsina muntu ibyibonekeza cyane ari gufata abana ku nguvu ku bw'ibyo byose ayo mashyirahamwe asaba ubwa mbere umukuru w'igihugu gushyiraho mu maguru masha umugwi wigenga ujejwe kugira amatohoza ku mabi atandukanye aho banasaba ko hojamwo n'abava muri ayo mashyirahamwe ayo mashyirahamwe asaba kandi leta y'u Burundi guhagarika mu maguru masha ibyo kunyaga no kwimura abantu mu matongo yabo badakurikije amategeko kubaha no kubahiriza amategeko mpuzamakungu mu bijyanye no kurwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina ayo mashyirahamwe asaba na ntacyo inyamiramabiko zoreka guhagarika abantu no gufunga abantu atamategeka akurikijwe kugira amatohoza ku mabi afatiye ku gitsina no kurungika ayo madosiye kumushyikirizwa manza atavyo kumvikana canke kuriha amahera bigiyemwo kugira amasentara abijejwe abashe gukora akazi kayo.
Dani Krer iratwumva mu kanya amakuru twabateguriye arabandanya.
Bwana kabisa kuba kera agenda ziko ntunze kabisa ndikabanye kuba kera nawe mukuru w'igihugu cyego se tarabwira je wundu situnga naze gahadu harure dushira hakumeza ndaba yandusha tuya harura amahera dufise witwa ko ari butunza ndusha abidoga ngo ibintu birazimbye genda mu vironderere none cyenda ndigera ndababwira ko ibiraya bizimbye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimbye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ikora bizimbye kandi ndabifise cyangwa muri stock wanje n'eje mpandaze ko bizimbye none no bimenya gute ya noi menyaku, none ni honi kuweke mutojira nguku hau chuta kumungu wanya ni nywele ya kavinyu nguru mbale yungo walikwale mbolo ya tumu chute kumungu vili mbolo na ikwa unwa chenu wa mbujo ndondeji
mwaro abakozi w'ibitaro Kirabo rateo umutima uhagaze n'umurindi indongozi zabo ziriko zitangako imihoho mu kiringo kidashika umwaka abagera kuri batatu barasezeye ikavugwa ko buba batinya kuzohava bakurikiranwa ku inyuruzwa ry'amafaranga arenga umuriyoni w'amanyaburaya igihugu cy'u Budagi cyahaye ibyo bitaro kurikire umwe mu bakozi b'ibitaro Kira yaganiriye na radio RPA
genda gyarafatisaki gy'abakozi ba Kira Hospital yateye ubwoba uhereye ku nzego muraje kungene muganga Sidenshe yari DGI ariwe yasinye ajya amahera y'Abadagi yene yakiyahungaya muri Congo akajya kuba umuganga asanzwe kugira ntimwokere kuri ayo mahera ko barabuze ingene bashobora kuyasigura iyo yagiye bonahataye ko Resorte zimene yari yagiye abo muri contabilite baradenise ntibaragenda eka watayeko rero natamunezero ariwe yafatakiranije na Sidenshe mu gusohora aya mahera abo bose bariko barahunga bakiza natwe nico gituma n'Abadagi bahora bafasha basokoye babonye ko amahera yanyuruje atanacumi yigeze akora mu bitaro eka bakagenda babeshya yuko hariho ibikoresho baguze ariko ibyo bikoresho twari twabitanguranye kuva ibitaro bigitangura n'ibindi twagiye turaronka mu nyuma gushika mu 2022 imbere y'uko muganga Christophe Cahawe bamuhohotera bakamufunga ibikoresho nta na kimwe bigeze bagura n'ibyari bihasanzwe.
Izo ndongozi zagiye zatanze imihoho mu minsi yegeranye cyane uwa mbere ntiwahoze arongoye ibyo bitaro muganga Sylvain Pierre Nzeyimana yagiye muri Nyakanga umwaka w'2023 wa kabiri n'umupfasoni Felicien niyo nizigiye yahora arongoye igisata cy'abakozi ibyo bita ressources humaines mu Gifaransa uyu akaba yagiye muri Rusama uyu mwaka inyuma y'ukwezi kumwe gusa akaba haciye hatanga imihoho urongoye igisata cy'ubutunzi dafe mu Gifaransa na tamune zero akaba asezeye muri uku kwezi kwa Ruheshi umwaka w'2024 ibidahumuriza na gato abakozi bo kuri ibyo bitaro batinya ko hazogera igihe ntibasubire guhembwa baravye ingene ibyo bitaro bigeze aho mwasashaka. Isoko ryacu kuri ibyo bitaro irigana uko ibitaro Kira byifashe muri kino gihe.
Ibitaro Kira Hospital bigeze aho mwasashaka mu mpande zose nta na hamwe bifite aho bishaka kuyikora eka muraje kungene abaganga bagoma bagenda batanga amagenisho abakunzi bose muri sanga ba efirime bagenda za kigutu bagenda mu yandi mahopito abatekinisi ni uko nyine abayibisanya uko nyine muri kontabilite hari abakozi bagiye baragenda eka mu mpande zose ibitaro nukuri ntawe ufite aho bishobora kwishikana muri kino gihe tugiye mu gisata cya serivisi tekinike hoho na Kamara Mazi turaje nk'amagurupe elekitorogene Akarorero eka nibyo hari bisanzwe bicumbagira gukora ibitoro byose kikirenga ubwa mbere itanga izahora zama zibungabunga ibitoro harimo ibitoro kidoze n'ibibiti ariko ubu ubonye ziri munsi y'ibikiro 400 ni kuvuga yuko ibyo bikiro ari amarikiro makeya rwose kuri izo gurupe elekitorogene ku buryo hamwe umuyaga nk'ubu ucitse ubwo tugiyemo ki amatara kikagurika ni itaro yarishwa kujya mu kinogo kirekire eka abarwayi bagapfa bari muri gare ya nyimaco biturutse ku gusamara bivuye no kwibosha rendagije imana abasiha basihira mu mifuko yabo ibyo bitaro abarwayi ntibakiyitabira abaganga nuko nyine ntabahari abahari urumva no mu mitima icengera no guhenda ntibaza bagihenda kubera nta musaruro bihari uboneka mu bitaro nacyo gituma leta yafatirasaba n'umukuru w'igihugu eka yumva kano amarira y'abakozi bahakoze amarira y'abanyagihugu eka abarwayi mu mpande zose byari n'ibitaro bya hopitale do reverance muri rege yose abakongomani baraza ariko buraba n'ibindi bintu bimeze nukuri twasaba umukuru w'igihugu agarukire ibyo bitaro arekure na muganga
kuronka urupapuro rw'inzira bita passport mu rurimi rw'ikinyamazuru hamwe no guhitwa murekarengane birushiriza kuba mananiza mu Burundi abanyagihugu bitura ikigo pafe kigejwe gutangiza mpapuro bavuga ko ikimenyane n'ibiturire ari byo bikora kugira ngo uronke izo mpapuro ni mu gihe hari n'abamaze amezi arenga atatu barazisabye ariko gushika ubu atanaga kurukazo bafise inkuru tubaza Elvis niyo mwongere
kurondera impapuro z'inzira mu gipolisi kigejwa b'indira n'abasohoka CGM yahoze yitwa PAFE bisigaye byarabaye akayobera abahinga uretse ko bariho amafaranga yagenywe kugira baronswize impapuro z'inzira imbere y'igihe hama bakanirirwa batonze mu kigo CGM abanyagihugu bavuga ko bama bataha zirayoye uyu munyagihugu bavuga ko atakibabaje nko kubona kugira abana bemerere kujya ku rutonde rw'abazohabwa izo mpapuro bariha inshuro zibiri ayo zigugwa
rero gasibara cyaraguye urumva basha turatonda dutondera iyo pasiporo nyine mugabo kugira ngo tuyironke kandi twari ishobora dufotoye byose barahejeje n'ibara kuri dutanze amahera mu jijiko iragucishaka abantu aho n'abapolisi bato urabahamariza ngo baguhamagara mu mwanya mutoya hari izo nako iyo pasiporo kandi byaboneka ko hari abakomisioneri batumwa n'abashefu nta muntu umwe yari atumva iyo mesaje babitoza muri twebwe nk'inkuru ngo aho utange ngo 35 mugenda utwaye rekipasi wa 30 n'imbumba kangana nayo igugwa gutanga 5 tukira utwaye pasiporo nayo igugwa $25,000 anahera ubwo akora amahera menshi cyane
iruhande y'ibyo abanyagihugu bavuga ko badatahura ingene bama babwirwa n'ubuyobozi bwa CGM ko bugikora impapuro z'inzira zo muri Ruhuhuma uyu mwaka mu gihe hari abandi bagenda bagataha bazitahanye
twagiye mu kwa kabiri tariki 18 bakubwira bati tugeze kuba no mu kwa kabiri ubwo ejo ntangaza aho hari mu kwa kane ubu turi mu kwa gatandatu n'ubu ngiye kuhita ngo ngeze mu kwa kabiri none ari kuva mu kwa kabiri gushika ayo mezi yose ntacyo ari kubara ko tuzi igihumbi gitanu nyine ndazi wayiyonse mu mezi itatu ndazi wayiyonse uwo munsi nyine n'abarezi bashinzwe kuko nyine hari abo batongera iwacu bari abakozi rose rero ndavuga ati nimugire gushya ushaka nk'uguhaye impanuro urumva rero niba nyine hari ikintu gikora no kuzi ibintu bikorera muri pafu ni ibintu bisiga ubwenge
amakuru dukesha bamwe mu bakozi b'ikigo CGM amenyesha ko icyo kibazo cy'impapuro z'inzira haba pasiporo cyangwa resepase gitegwa hanini n'ikintu cy'udutabo dusanzwe dukoreshwa mu kuzikora utwo dutabo natwo tukaba twabuze kubera kutumvikana hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ryahora rituzana kutumvikana bivugwa ko kukibandanya kugeza uyu munsi erupe yatwagerageje kurondera komiseri Maurice Mbonimpa umuyobozi w'ikigo CGM kugira agire icyo ashikiriza kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kumuronga
erupe
tujya mu by'imibano ingaruka mbi ziturutse ku ikena ry'igitoro mu Burundi zirabandanya kwibonekeza mu bijyanye no kwiyunguruza igiciro cyo kwiyunguruza umuntu avuye mu gisagara cya Bujumbura hajya mu ntara hagati cyabaye akayobera abahinga igiciro gisanzwe cya leta cyo kwiyunguruza mu gihugu cyose kimaze kwiyongera inshuro zirenga zitatu Eric Niyonzima mu Idonido
kuva mu Burundi atangiye kwibonekeza ikibazo cy'ikena ry'igitoro cy'abicombwoko bwa Isansha Mazoto abagendesha imodoka zunguruza abantu bace batangura kudoza ibiciro byo kuyunguruza bafatiye ku kongene bagiye bararonka igitoro uko hagiye haraca iminsi miki ibintu byagiye birayangara hari abagendesha imodoka zo kuyunguruza baronka igitoro ku mastation babanje gutonda indwi yose abandi nabo bagahitamo kukigura kuri magendo naho nyene ku giciro kiri hejuru cyane kuri iyo mvo uyu munsi igiciro cyo kwiyunguruza umuntu avuye mu gisagara cya Bujumbura aja mu gihugu hagati cyabaye kayobera abahinga igiciro gisanzwe cya leta cyo kwiyunguruza mu gihugu cyose kimaze kwiyongera inshuro zirenga zitatu aho naho nyine bigatandukana iyo umuntu yipakije ari wenyine cyane atwaye isakoshi akarorero iyo umuntu yipakije avuye mu gisagara cya Bujumbura aja mu ntara ya Mwaro ari amafaranga 1,025 mu gihe igiciro cya leta cyahora hagati 6,700 iyo naho yitwaje agashakoshi age mu bitunu aca yishyura kaguharira amafaranga 50,000 kuva I Bujumbura uja mu Rumonge itika rigeze ku 15,000 mu gihe bahora bari 6,650 ku giciro cya leta kuva I Bujumbura nawo uja mu ntara ya Cibitoke umuntu yishyura amafaranga ari hagati 15,000 n'2,200 mu gihe igiciro cya leta cyahora ku 6,650 kuva I Bujumbura uja Inyeshenza 8,000 kuva I Bujumbura uja Imabayi 9,000 mu gihe umuntu agiye mu ntara ya Gitega avuye I Bujumbura yishyura amafaranga ari hagati 40,000 n'2,500 ni mu gihe Bujumbura Gitega bahora bari amafaranga ari hagati 10,000 n'2,500 iyo umuntu agiye mu ntara zo mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu nk'imuyinga igiciro cyo kwinguruza kigeze hagati y'amafaranga 50,000 n'2,600 abanyagihugu batari baki bisuma mu gisagara cya Bujumbura bavukiye mu gihugu hagati bari mu kangaratete kuko ngiye bishitse bikaba nkenerwa ko baje gufuwa wabo itabye Imana bibabera ingorane zikomeye cyane kuko baca basaba ideni
tukivuga ibijyanye n'igitoro rero ngo nta mugabo yokwirigwa asobetse ajya mu minsi mikuru abana n'umugore bararana inzara mu nda mu mugambwe ya FDR bagereranya uwo mugabo na leta y'u Burundi yamana iminsi mikuru n'izindi manza zisaba amafaranga kandi zitabyazwe inyungu mu gihe abanyagihugu bugarijwe n'ubukene bwunyugwa nibura ry'igitoro Gabriel Banza witonde harongo uyu mugambwe APDR asaba leta kuva mu gacerere no gutubikwa vubi maze itorero muturama ikenaje ibitoro bihanza barundi kuri kire Gabriel Banza witonde harongo uyu mugambwe APDR
ni kiringi banga canke ikinyegezwa abarundi barababaye abarundi bararushe abarundi barihebuye kubera iribura ry'igitoro nica rivyara izindi ngwano murengera aha rero abantu bo byumva yuko ibi bitaraba intara bitarayemo ko bitaraye imigambwe kuko nibiraba ubuzima bw'umwene gihugu uwariwe wese kwiyunguruza byabaye danse ibintu byaduze ibiciro kandi amikoro y'abarundi ari make hari abantu rero babayeho kubera igitoro kibuze kaba kabaye na leta rero mutibagiye kiyahombera byinshi cyane kuko nayo amakora aragabanuka kandi yategeka kuboneka urudandazwa mu bintu bitandukanye abantu bariko barakora mu gihe bariko bariyunguruza ikibabagire kurusha kuba umugambi wa Pedereke itangaza ni agacerere kari muri leta kuko byanga bikunda leta irafise abayibazwa jewe sinubaza iby'igitoro leta rero yibyumve iyo yigumira mu manama mu minsi mikuru kandi aho tugeze ari habi cyane bizo kumenya ko leta imeze nk'umubyeyi mu rugo urugo rugizwe n'umugabo umugore abana kumbura n'abatunze ariko hageze rasiyo ntibazwa umwana kandi nta mugabo yokwamasobetse yirirwa mu manza yirirwa mu kabare abana bariko barara inzara uca wumva izina bamwita iryo ari ryo icyo cyo dukeneye rero ni uko twumva ihumure rya leta kuko hategezwa kugira igikozwe byihuta aha mbese tutana n'interano zacu ntihabe manama n'abegwa n'ibitoro boroheza abajya guca imbibe bagiye kumbura kurondera igitoro leta nayo ntitubike umukanda mu nda itubikwa vubi igabanye amanama igabanye ingendo igabanye ibintu byose bikogwa bitabyaye umusaruro aya manama aya masengesho bituma n'agaturo kare muri stoke gaca gahera mu ibarabara ugasanga musitaniri bose ba guverineri bose batumiwe kandi banatumiwe mu bibazo kuba ko ikibazo dufite kibindi none bizohera ryari bizohezwa nande none Burundi karashize ingani tube mu buzima nyine iteka ryose
uwo yari Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR
nagira nanje ngira icyo nishyuye kuri ibyo bya rebeliano ndi kuri yo avuga ko ngo leta ikora ibyo abarundi bayisabye twoba ninde yo mumbariza ko twebwe twasabye leta kwinyuruza amadolari muri BRB ninde yo mubaza ko abarundi basabye leta kwitwa ko yibare ngodoro zari muri BRB ari cyo cyari nk'ikintu gihambaye ku Burundi aho Burundi bushobora gusaba ingurane cyangwa ikindi kintu kishobora gufasha Burundi ikintu rengwa doro ni kintu abarundi bashobora guhagarara ko bashaka yama gukorana n'ama societe akomeye kugira banze badufashe haba mu kwimba ipetroli iri mu Tanganyika haba n'ukuzitira neza Tanganyika mu buryo bw'uko itangiriza amazu yabatuye hafi yayo ibyaba ari nk'uku gucukura nikere biciye mu mategeko ibyo byose izorengo doro cyari kintu bahagarara ko bati Uburundi turavize icyo twohagarara ko kugira tukora ibyo byose uyu munsi leta ya CNDD-FDD yaribye izorengo doro icyaye yiba n'amafaranga yose y'agaciro yari muri Berbe ari nacyo gituma tudashobora kuronga ibyangombwa by'ipetroli tudashobora kuronga ingene igihugu gitunganwa kuko cyotunganijwe n'amafaranga ari mu Burundi none abarundi bagowa ikivumbu kubera iki bagowa ikivumbu kubera ibyo byose bibye bagashyira mu mifuko yabo bagowe ikivumbu kubera ko nuzeye ibi bintu by'uko bafata abantu bakanyuruzwa abo bose uwotegeje imbere igihugu bakamunyuruza bakamwica rero ntibakeneye incabwenge ziba mu gihugu kuko uri ko arakora umurimo mwiza babona bati uyu muntu yoteze imbere igihugu baca bamunyuruza murabaza nimwibuke ejo bundi baratubwiye umuganga yari ko arateze imbere igihugu ibubanza baramunyuruje ejo bundi nimwibuke nuzeye Sahabo Christophe ariwe yari yatumye kila ibitaro kila bishingwa imizi kandi bigatuma abarundi badasubira kujya kwivuza hanze kurondera kujya kurondera guterereza cyangwa gusaba ingurane ngo bagende kwivuza hanze bari batanguye kwivuza muri kila kandi kila yari bishoboye kuko yafashwa n'ibihugu byo hanze nimurabe abantu bose baba journaliste berekana ukuri bofasha leta kugira leta ikore neza ntikore makosha barabirukanye bose ubu bari hanze kandi abajournaliste mu bisanzwe ushaka guteza imbere igihugu ukorana nabo raba ngo mu Rwanda wariwe wese afise iyi ntuzeye agiye agasaba urupapuro rw'ingene ashinga iradiyo ari umuntu yikorera baramurumuha nimurabe rero ayo ma sosiyete yose bibye imitahe yayo bakayiha aba CNDD-FDD hanyuma yose agahomba ibyo byose tubishyize hamwe nibyo bituma Uburundi buba iciro ry'umugani mu bukene barimwo no mu bintu byose bibabaje ibyo rero byose bitagarutse nta kundu Uburundi buzokira abarundi rero b'incabwenge nibo bakwiye kuva hasi bakarondera ingene bakuriyo leta kuko nta kundi batayikuye abarundi bose barahona kuko umunyagihugu naho yobarima mugabo yunganirwa na leta nageze icyasaba muri mwikomine ntashobora kukironga adafise aho ashora utundu twiwe barababujije naho bashora baraturiye amasoko umurundi ubu atunzwe nuko arimo ibiharage akabirya nawe yo bafise byinshi nazobishora bakreye isoko ryabo kugira bije mu mifuko yabo bakeneya na bakreya icyitwa ngo nimbari anagesa ngo anagesa kugira abonye ni anagesa ibimangazini yabo bari ku butegetsi ibyo rero ntibishoboka ni isa amasoko yahahora nasubireho bareke gutoteza bamwe bashora imicungwa cyangwa bashora imiwi cyangwa bashora iki babareke badandaze bareke kwikunda abo basane FDD n'abantu bamenje mu buryo bwose ntaworeka kubivuga murakoze.